Simkhumbule ekhaya abazali bam Olete lam netama lam Siphila kamnandi Every Sunday sinikele kerk Lahleli shirt iphatheli fresh Nekawosi lenet Qeda lapho kuyathethwa Phela ngibhoke necap I-Olete belingazwani mfana nobuhlonga ndlebe Lapha ngidonse ngendlebe Ngihambe ngikhala ngendlela Ethi ungazongibhedela Impama ngededele Uzophaphama esibhedlela Lapho ngithula kucwaka Vela ngisenantaba Nesisteri lami lincane mfana lifile indaka Lapha intama lami after kerk izohlala nami Lithi uqina ube indoda ukhulu uzufane nami Futhi uzudlule nami Thola umfazi nengane Kodwa still ngonile Sazoshawa ngebhansi Ngithi mina nginebhansi Kodwa ukube bengazi ukubaluleka koswazi Njalo belingibhekisa lithi lapha ngaphandle setshenzwa ngusheshiswa kodwa umqondo ubusemncane futhi nga understand ngithi ngizoba isoka mfana ngithi ngiganwe isithembu kodwa ngiyazi edlandleni bebefuna ngifocus escale every morning mangibheke khona jonswe ngendlela bathi mfana vula amehlo sami ukukhombisa indlela lapho ungadingi imuntu ngithi ngizozenzela every weekend dlala ngama-record etime imicrophone eredweni bese ngirekhodi nami Qeda lapho ngena indlela ngoze ngibuye entambama Ife ngibuye late mfana kithi uphaqa kamama Noma intama lingakabuyi ngiyazi sisazohlangana Indaba izovuka mfana mase siqeda ukuthandaza Kodwa ukube bebengibuza ukuthi mina ngithandani Ngabe bezwana mfana kithi noma kanjani Kufika ukufa mfana kithi singasalindele Kuhamba ne-Olete lam Mina kwangishiya ngilimele Ngathi umama ume ngabuya ngeke ngiphinde ngidelele Kodwa ngeze ngathi uNkulunkulu bengangilalele Lapho bese ngiqala e-high school Qala nokukhul Umama ubengasekho ngingasakwazi ngisho nokufunda At the back of my mind Hlale ngithi uzobuya Ngithi mdala ngenzeni Kanti kuseza nokunye Bengithi usuqedile Kodwa thatha nomunye Mase kubhodi itayima mina vele usangishiyelani Sele nesister lami ngazi sophilelani Kodwa impila vele aqhubeka angazi kanjani Bongi-support everyday bengiyithola kubangani Phinde ngibonge nomdala ngaba ngazi ngisurvive Still iy'yalo zetime sadlala ekhanda lami Futhi zona ezenza ukuthi ngibheke nokuhamba kwami